of a cover. So this is Poker Face, but it's not Lady Gaga's version for me, so this is Chris Daughtry's version.
Whoa, 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 wh